chiniki gitumye wiganyira Jambo di mana nichugira nichiganyire Mbese niki kigutumye kwihebura Birashoboka kumufite ingorane zirasanzwe Birashoboka kumufite ibibazo bidasanzwe Nshuti wiyangane muri byose muri byose nta kibi yari yarakoze ariko yakomeje yanganira ibimugaragaza ariko yakomeje kwiyanganira ibimugaragaza nawe nshuti cyo no kubwira
Amen.